ya gurma an share da ku daga wallahi tsadi annan shi yasa barin ko haje bata wallahi zan dai miliyan guda 200 a kabura uba kai